Mama, say what is my hand for? Hey, why? Double mama.
No problem. Nwa gị nwoke kpọkwara m n'isi ụtụtụ taa.
Ọ dịkwa mma?
Ah, nsogbu adịghị, ihe niile dị mma. Ọ gwakwara m na ya bụrụkwala nnukwu mmadụ na mba ofesi. Ya hụ na-erikọzi na-aṅụkọ with ndị nnukwu mmadụ nọ na mba ofesi.
Amụka nna m. Nya, onye mụ echi nwa m ka ị na-akọ. Nya na ọ bụrụgo nnukwu mmadụ.
Gbawa.
Na-elikọ, na-alakọ with ndị nnukwu mmadụ.
Gbawa.
Ma ọ sị ndị nrọlụ m ego. O zite nrọlụ m ego. Aịkọ abụọ, aịkọ ndị mụ na eje ije.
Nwunye m, tụkpala ya ahụ ka ya mụ anwarị mma. Enye banyere n'ụdị ese ndịli ya ego, ka ọ bụla ị na-akọ, ị ga-ewere nwayọ. N'ihi na mụwa na ụmụ m anọghịkwa n'ebe ahụ. Mana ekwetara m n'ihe o kwuru.
M nwee kwetara. Ife njiri ogwe ekweta bụ na ọ bụrụ tata ka o kwubere na ọ ga-abịa na ọ ga-abịa mmesi ọma abịa.
Nyawa gwakwara m na ahụ ga-abata n'izu ụka ebuo na-abịa abịa ka o si wee gwa m.
Ma ọ makwa onye gwagolo ife anyị.
Gba onye aṅụrụ m ogogoro.
Biko, mụnwa ekwerọ. Ma ọ bụrụ ya na ọ sị na ọ na-abata na
izuụka
ịbụ a na-abịa abịa. Ọ bụ na ọ sị na ọ na-abata, biko ka anyị ghara ịgwa mmadụ. Ka anyị ghara ịgwa mmadụ ka anyị chelụ. Anyị wele anya anyị na-abọ wee fịa. Anyị wee kwe na ọ bịara. Ife nji wee na-ekwu bụ maka na mma nchọ ka anyị gwasịa ndị ogbe. Na ọ na-abịa agwasịza ndị ogbe na ọ na-abịa ọ bụna ọ bịara ifela abụlụ nke m ọ na-eme m ifela oge ọbụla na ana m abịa na ana m abịa ngwaza ndị ọbụla na ọ na-abịa mmesa ọ bụna ọ bịara ka anyị ghara ikwute ekwute biko.
Kemgbe ọtụtụ ọ kpọrọ m sị m na ya na-abata ịfụ na ọ ṅụjuru m obi na nwa nwanne m nwoke na-anata. So onye anyị ga na-echezi kịta bụ ka anyị ga-esi wee kpado ka anyị nwee ike wee na-abata ya ọfụma mgbe ọ ya bata ife anyị ga na-eche kịta.
Ọ dị mma, anyị ga-akwado. Fọrọ na ọka na-asọ m amụ. Anyị ga-akwado, onye mgbe echi. onye emechi
ife nji we pete na o ga abata bu onyere mu nkasi obi ya ga abata maka na ogbago akwụkwọ ugbo enu ga eji we bata ya bu ihe onye na togodi mu uto na
ogbago
akwụkwọ ugbo enu akwụkwọ ugbo enu agbagie o ye eji we bata obi juru mu so onu
ka e chere
White of the White House in Bahama. Onye obula ga bi meto maka ma onye obula ga bi maku must dress the way I dress. Yes! This is how we dress in Bahama. Everybody must go white. Sa white a we gala. Sa white a we gala. You must not touch me.
Ha! Won bi ka ru ade koi. Nya. E kwesoro mi imaku nwa m na na nwa m si ofesi we bata.
Ki wosi ki nwa ya ba. Uti hende iye kos. Mama le godu kolo bara go kri kri. Mama de ka rainbow na puta le ligwe le godu pink, blue, green, purple, white, brown everywhere. Ona sobo ima. I have a problem with colors in the White House where I came back from. Na White House ebe m shiri pata. Iha ile iye wo so so white. O he jiri she m sa white. Akporo ma akpo na Bahama. Guzowem. Ondo chaputa ha na akporo mi sala de ti. Sa white of Africa. Sa white of Nigeria, sa white of Biafra. But I cannot say kelem no bodo yi. Because hey, social distance. Please distance yourself from me. You have to obey the White House rules. Yabo, onye ne you white? Adepola buso.
Na bi ka ru adepo yi. Yo, ebe ke eji ke no. Nye etu yi nata, si ofesi bata. Na mu bu ne ya ma amakwe.
I nwaya awam di wo gbe wo one time.
Ni ga bi bu.
Yes.
Nya mama ko na.
You dare not. You dare not. Oh, you look good, mama. Oh, you're looking good, mama. Hey, aru amaka pagi. Aru amaka ge. Hey! Kila uno. Ni o yoji.
Oh, I stand beside the yoji.
Alatagum, you can say back, or even if they got such a white, otherwise, I will not live in this house. Ha! Mama, when you say back, no, so can't get a come by any maybe. What I'm doing, it's only a panos. I say, me choose a simple black. Yoji. Oh, damn, we heard you, so we heard you, so we heard you.
Bra bi kelegi kan fu ngone mu ke sesi bata o yakin agboro kan keta
si onko la nyama agba ngodi heden jona e beri kele mama nek muke fine you are welcome but you don't come close to me I bela mun so tede ha enwere problem with colors
eli gbe no we ke in office
enwere problem with colors o tede ki chori matamaka eh chori magwa my name It's no longer Onyema what? Onyema Ndukwe or whatever you call me. Ahamu Sir White of Bahama. The only Sir White of Africa.
So white and daughter literature and lay my simumba that he would the only person who represented the Africans here in Bahama. Hashim Sir White of the White House. Ngocha na promise shala. He gana Bahama give way back from Naberi, president of Bahama, at one more tape with some. And when every indigenous non Bahama and Anahabia, Ngapurum, and I promise shala. Sir White of Africa. Sir White of Biafra. Sir White of Igbo land. Sir White man, Ekosi. Can't you see the way I'm looking, uncle? Get your idiot, Abby, Metumaka, uncle. Do you want to kill me? Do you want to kill me? Ha!
Makulekwe sa gala holidays neligwe.
I know.
Hey Jehovah lekwe. Omwa onku gi eji kemu wa weri ke we no de ne no wa makala weri ke chuba hiwa. Nya nyo ma hia. Na mbere ka mbia kele mu wane mu ngoke si esi bata. Nya ke na agbo ka nketa. Na ikuku white asikwa white asiro. Inokwe?
I know.
Eh?
No, but chereka mbake. Fine. I bari kelem hodema. I don't have a problem with that. If you kill him, hold him. Oh, you could see me. Manaki will rotate the pateba. The next time you will come in here, quadro ti quadro, I kick your ass.
Hey!
One year again, man.
Ngba eweli we o ehye butre mu na anum na nwa nem nwoke batara mse ka mbia kele nu gi so ate mekwa ni hi wetere ije enu mu ka nwe kwa na leru ngu manya aya ka kukwa makia we bia eweli we o na eme ki ji wetere nu ka he he atag
butu
eh e
wetere
bi na yo wa ki bro ko wa ki bro
eh keep the White House rules. You don't come close to Sir White like this. You know him kuru. Just check and go take him to later. I told you I have problem with what you're wearing. I can't come close to you. You can take it. Good. Good.
Good. Good. Good. Good. Good. Good.
Ma'am, is it me koga ha gotrem? White. White materials.
Hey!
Yes.
Ozokwa.
Koga gote sera mi here white. I need to decorate this place. Ebenile must go white.
Yeah, idinyire mage. Ya ji ma ahia. Je gotre ga kpo ocha. Hey, eligbe nu we ke pala na office anya nwa ototo awa na ekwe nso abia lo abia were onodo. Tuku aju.
I know.
Mana ma abia chia tazu o. Nna kele tiri
chineke. Se ga abia chazu.
Eh, ma abia chia tazu na.
Biko to avoid embarrassment. Biko, kena abia. Work on your fashion. Work on this color. It irritates me. It irritates me. I'm like a madota. Hey, leave, leave. Lawa!
Magelata. Gi kelere mi a o mecha ma bia chata azu.
Ha. Ya una gbara mu kan kiti ya bia mu nso. Shit. Ai. Ninga ho do ku lenga ho do ku.
Onyemechi bu afa nna iguli nyanwa ka iga na nza ni igbagolugu aba we gbada ta afa kpo yi osa white osa gini ka ikpolia oburo maka aba aba ayi no bu village anyi ife iga na nza bu onyemechi inanu ngwa ka njukwa yo ife is na mu ga yi white gwa kenem agume yi white we na ba na kitchen na esinni agume yi white we na nje n'olu ugbo gwa m ka mmalu maka wataru m ka iko white a nokete ibeze on white ka ndo ka sabat mo nna gaze na ene manye na anya yi azu akwa kedu nka ala yi white a biko achoro kwa mia ka nne yi nke nne yi
e bai bi na Bahama ane yi white is ni na kitchen. I need you white in a corner. I need you white in a White House. You better in a White House. Everybody is white.
Ngwa chale kanjwa. Never. Bahama ko bagine ke ipolia. Feneji firewood. Feneji nko. esini mba gwa nka mal fa na eji nku esini na bahama manu
ana eji white gas esini
eh
ana eji white gas esini so for this family you obuni gesi I get because they use white firewood nko obuna gesi na gabu white ite gabu white ya gesi esi white
chelo white firewood ebe ka gesi we bute white firewood akwa na ala na na yi zwata oro bodo bia kwa no na ala na yi wata ebe ka gesi weta white firewood inokwa
ebe obuna yi si weti o it must go white otherwise aga me ri obule ji ashi ite gabu white kitchen gabu white you need to start this family gabu white 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 because I am Sir White
ago gagubu inu ago gagubu agubu ma ka onwere ebe gesi we go tenko white ebe ka gesi go ti onwere ebe gesi go tenko white in our water nni nke nsilesi bu nku ka njigwe sie ilili nya bu nni ogbuli etu o na egburo gi anwere be ga sigote nku white in anu
fine ni binyere mo nku ka njigwe sie enwere mkpuru ogwu white nje bata nchiru mkpuru ogwu white match nye no no o flush everything out o such appear enwere mo onwem but from now henceforth nyem ga na receive nye ji nku white si ite white mini white you need ga white otherwise I will not test anything in this family again
ala papa go mata
akwe foro na get ready ana ma kwatu ula nkutu oya ma run ya white house get ready because very soon ba mpata the contractor
dia won come no no mechie ta buchi anu esibe ya jaba onye na akoka mu ona adataru ego ina akutu uno onge lulu uno onge lulu ni ina akutu uno uno nna ilulu ke ga bia kutue ikwado ijelu uno nke gi ilu uno nke gi penti anya white nke anu abu uno nna yi mu abu onye nweri nna yi nwulu mu nwe ina aye ala
ina akon na akoko gina akwa akoko ko agadi nwanyi ibu
agadi nwanyi ka mbu
can't you think inwe nike chegote echiche echiche ga agbagote tu kinwe inwe think look here na ko it if go no mu abu ofu mkpuru nwa gi
you only son mu wa uzi opara so you happen na mha pro wenwo I inherit it even you mu anwe gi nwe ula nwe everything no here
no anu mechie no anu mechie ifele emempi ibe ina bo faje sabata etu nuwa aloba nke fa kwobia oblock water kenese ewelu na etinye nya nne ya abanye na enwa anwuli nke gi bi bia kwa kutu enke nna ilulu alu nna mara oge ga kutu we losia ikutu e ka nnodu ni ilo nchiche kwa kwa kabeli yi mi eba
nwekwe hege memo
nchiche kwa kabeli yi mi
akotu chakwala mula o
nya ewelu maka bue yi nwuru
akotu chakwala mula o
ebue mi nwuru
get ready akwe hun color ya otai ige yi sisi amaga yi sisi amure penti penti
onya like ebo
ama gba ge penti
onya like ebo chicho kwa aka bepi mi ya
abata go mu na meji penti otu ehuo ge ge tawa
kai nenenu
mo mwo ge miroko ye gbocha shaga he
tawa neka onya la
ah oye meji
come hey what do you want to do ele le tori me
aki di onye mechina
wara na agbaga nya mpaga mpaga nkitu gbaga bebe makom he nya mpaga kitu gbaga iri kolo ni yi na ho bebe makom nwe ne make ni so wu no ne nuke ngoro kai how dare you
amu emeka
and so ele hin emeka just go dem ofu hin emeka go agbaga emeka gi neko ke chiri kolo ni lebere waga join na hasem ni no gwa wa emeka
ano ne bata so mna mna ko tete mna we joku so kita mo gam se kam ba boko gijo sna push mi kile ele bitu kono kan
eno na mbata mbe no na mbata ke di hem bata as abatra ma sonye mo echi abatra ma sonye ga onyo la ye fo ye abia makọ mbu ye no na mo batra didn't you listen to people for them to educate you on how I came back how call I go temsi bata no temsi bata before abrozo temsi bata nkugba we get into get na mbata ge manya ki kwikwi mboki nkitu gba gi wure colony na beru bia me chore white how dare you
oye mechi
mona gi nge problem guba makachi neke krem na gnaba mona gi nge problem guba gi kpo monyoshi
te o mata ozinye
mo ha ma bro onye mechi well let me educate you in case you don't know I am now Sir White of Africa Sir White of Igbo land.
Oh,
yes.
Ogwa wonwo Sawaita am na no na batara no obodo.
Oh, ino na Sawaita batara.
Every member, every citizen in that Bahama, Haputanga Usram, Hana Promishala, Hanetum, Sa White of Africa, Sa White of Nigeria, Sa White of Ndibo, Maniko. So Biko, Chitetagaba, is surely Honum Gemran Amanagaya win, Tum, Sa White of Africa. And you must observe the White House rules. Yao, wearing white all the time, everything from your head to your toe. Had to be white.
Okay, Mchie, you give me the white.
Better.
Can you make a gazon white? Sa White! Sa White of Africa!
To me also.
Sa White of Africa!
Mbiko, the inner boy at Konyaga High School. Call it with respect. You echo it. You echo it, then you project it. You don't just call it with ordinary vowel sound. Remember the last consonant. Now let me listen.
English, you get what
you call it. Go.
Sa White of Africa. Sa White of Africa. Sa White of Africa. Hey, Jimian.
You want to say something? Yeah. You want to say in terms of projecting. Projectional iniquity, you want to say cantamount fault. And from this cantamount fault, you may get a cantamount fault, but you're going to brain. You know, you're going to brain deformational infrastructural dispute. Yeah! Anyway, I know your English is still suffering from within. You can English language. By the time you travel out, you know what I'm talking about. Okay? Ishtena kapinta. Elenga gini ya hunu.
Mnyo na mana chukuna anu.
Gwa melenga gina chineke hunu. Ojide gwa chineke uo nyo kikekiro wasege. Go ye into the world and duplicate. Kisi na chineke ogura gishtena kapinta. Gishtena kapinta. Gito kwa na kapinta. Sega anu nga hamu. Echi wagibu na chineke sige gishtena kapinta. You are a fool at 40. Wake up! Young boys should wake up. Youth, you should wake up. Don't always say God, say God, say when he did not say. When I belong to Chineke, he honored me. Let us Chineke get shiggy, let us get a carpenter. Mwobo dere kage. Iba lambo, you know, on a carpentering work for years. Then you change location. Omori ko uhe ba haka Chineke get shaza get bere. Get nonga, ne eche mboga bibuli. Chineke get shiggy, luga binyine gaka. Heaven help those who help themselves. You need to help yourself, my friend. Give you the color, aga hunje. Oh, color ni le iye. Oh, yane. Once you wear white, aga hun. The light of God will locate you. Man, aga iri umu yende iya aga hunje. Machuku, uwaga bola amu. Yeah.
Sawa, toa na mama begi njere na makano. Eni haji ukona yepan.
Me, genie ne gaka. Because lose this aga nanka kunibaja. Want to just look around.
Oh, eni tigeshi yuko na makasa white kwa.
Me genie ne gaka.
Onya vola jikere kwa. Sawa white sabatango. Obanje gaba sa white eto siri kwadumbu abuye eto siri kwadumbu sa white onyo bula jikere kwa o maka ni gawiwa sa white onyo bula muranya maka white take over eh
ala haja to pero
hey ngam ngoko
okay
ngoko cha
hey on credit.
Yeah.
Abela Monsobiko, don't come close to me. Kekwa nungi yakba washri agajege ekujege. Ewele kanopi kwa rage figole.
Yeah. Mbo baba roba mwuzi kanopi.
Baba wa?
Baba roba.
Ha! Mkwa nungwe mnabeche mwogongoro na wasaja nabia. Madam so wo... owo go biaje kini agajege kini ekuje ga pa na emeje ga nwa washire ele bi agajege kwa udi njika
weliwe emro yi mwoke nde yoruba bere lu nwa nwa that's na intani ne ga kwado ka nde yoruba ka bia ri nya bu ofe mmanu yatago amko ni ozo
ewurezi akpara isi kwa lu na akwa gi nnozo tere ko nye mere start guzuru maka mmiri mege mege magu nuzo nku ga akwato come on. You see the reason I told you now, Muna colors were a problem. You have to observe the White House rules. Yes! You return a Bahama. You don't wear this. Color it too much. You go on white. White is the picture. Oh, when the colors are not mixed here, what you mix the bag, you return a Bahama. You have to say, you won't yara. I don't know what you're going to do. I'm going to go to the Congo. Because I'm going to tell you, I'm going to say, I can't open the day, where you don't have a good way. You know, I got to get washer. Uncle, washer. Come on. Can't you see the way I'm looking? Can't you see Sir White of Africa? Sir White of Biafra. I look sparkling.
Sir White, come back. If you make a new one, I'll pass all of my hole. Can we walk my go about Obama? I'll washer. Can you walk my washer?
Okay, make a move. Can you make a move? Me to go.
Can you? Oh, here, Defa. Oh, here, Defa.
Hey, where do I use it?
I know.
You know what? Mwagawa, please, before you be close, move. Kaba zebi na gaga.
Baba roba muzi.
Canopy.
Apa washi washi canopy.
Canopy apaaji. Kaba biko kide me.
Wewe mwenye mbaga biko.
Ah.
Allah haga. Okay. Mwana tata wodi. Ira choda ra wodi.
Hey babe, baby, you want to walk here with me? Huh? Na no ni ya kwa gina gaga gaga gina kaja gaga. It's too much. One color is the thing. You know, get your white. You represent your country. I am Sir White of Biafra. Sir White of Africa. The Sir White. That is why I love Bahama. I like Bahama so much.
Education di gosi no we le bi si afuta o we bi je
le mu ko bo le kuro jare e mere nwa maazi uto nu abira be nu as no yoruba na ania na icha ni nega e ya pa ka nde o fe ma
e wo nya fa wan yan lu na se bi a
nda a chire gbagba ro ba chi yem
o ma ka o de ma nya bo ku marriage a ka mu wan ni ikuku
okay
bi ka cholo nka nwa nwo ke nu a hunyi ma no se abu nwa nji bi ko nya lu ma ka cho m ko nu ma hunyi
nya boku di kwano mimi abuho na ni gi na eche kwano make ya ima na ke mbo obatara akolu uche m na aga kwano eba ma m ne che ka nye ti obere ohere ka ozuru tu ike yes because ima na ni abu ofu nwa nwoke nwanne m nwoke nwara nwoji
nwanne m
aga maskwano m ka olu onwa e bidokwa m nwa kwano mu ke ezi no na na eme kwano mkpoto
ke water go
a che kwano mkpoto
ifo ozo kwa ifo ozo ncho talo na eme mi ifele be ifo na abofu nde mmadu oneze fa kaket ifo na bo fun de mmadu oneze kaket pa eh odika ndi mmadu na esizi esi awota soro mu nka yele maka gbi oku na ndi obodo nwe kafasi afote ya
hey god obo na le hawa ko na eme ya bi o mekuri emu na onwe m
ewo mekuri ya
si mkpukeje mkpukeje mkpukeje
lo wan ne ne
ya o ka ha se eme na baha na kosi gi na mama afawa na okpore
do
na
baha ma mara mu nka na akako
I'm going to go to the house. Mama gile ya nyo onu eku ka odo zi quiet no
odo eku ka onye iru ngwa wo ekureku
ikureji oku
eh mana e menso ba don e bo bu na nke chichataram ni ma here eh ama bagre fast na prayer
ama onye wo no
ama eji bem na wa pewe na ekpere
ama onye wo
ama eji fast na prayer we sam copy la shop ah
adan nem
nso wa not
adan nem
gogole
na ga iba ezuta hi
change kwele bia so hey
all right, thank you very much. This is Chifimo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will
bless you.
God will bless you. Hip hip hip.
Hooray!
We love you all.